Munthu tamina naonako mavuto amakhala ndi umunthu. Ndipo vuto la nzake limamukhudza ndipo akafuna kuthandiza sayembekezera kena kali konse yayi. Nchifukwa chani timatengapo mwayi pa nyengo za nzathu ngati sizikwayendera. Tamvani nkhani ina ya mwana wa zaka 18, koma ali ndi mwana nzake, koma zinthu zinamvuta, ndipo mumve kuti wakumana nazo zotani. Ndafuna ndikupempheni atsikana, kuti sichifukwa kuti ndinu akazi, ndiye muziona ngati kuti mukhoza kugona ndi wina aliyense, poganiza kuti mukhoza mwina kupeza thandizo limene mukufuna. Zisankho zolakwika zimenezo, tivomereze nyengo sizili bwino, koma osati mpaka na tiganize mopepera motilomo. Zidza kuchitikirani ngati zimene zanchitikira mwana uyu. Mambasa pesa ndakhala ndikusakasaka nambala yanu. Lero mwamwayi ndayipeza ndipo ndadza ndi nkhani. Ndinkagwira ntchito bwinobwino pokana kukhala chipchinjo kwa boyfriend wanga. Ndili ndi mwana ndimadziwa kunena zoti sindingapeze chibwezi choti chikhoza kumandithandizira mwanayi, koma ndiyenera ndekha kumangolimbikira pandekha. Mwatsoka ntchito ija ndichotsa ndipo moyo tsopano unali wowawa. Nthawi ina ndimatha kugona ndithu osadya kena kali konse, mwana wangaso nkumakhala ndi njala. So ndimasakabe maganyo kuti ndipeze mwayi wa ntchito, kukana kuti ndikhale mwina chipchinjo kwa mamuna wina amene mwina nayenso aliso ndi udindo kwawo. Mkazi waganiza bwino ko basi. Chabwino. Tsiku lina, zinthu zinafika povuta natenga masiku awiri osapeza ndalama ina iliyonse komanso osadya mokwanira bwinobwino. Kenako ndinapangitsa pinyolo foni. Kenako poona zoti foni imakuthandiza kuti upezenso zinthu zina. Nambo sakasaka tsopano ndalama yoti nkaombolere foni, koma zinthu zidavuta. Zinthu zidavuta mpaka ndimakaonjezerabe kumene ndakweletetsa foni kuja kuti adzindiwonjezerabe kandalama. Kenako ndinaona zoti oh, kukhalirato opanda foni ndi mistake yayikulu, sindingapeze mwayi. Chingakhala nzanga sangandiponyere ma vacancy chifukwa chona zoti sindi online. Namba kusakasaka ndalama yoti ndiwombolere foni, kwinako ndikusakaso ndalama ya chakudya. Sikuti ndimapempha kwa munthu yayi, koma ndimasakasaka ntchito. Namba kuyenda ngatopenga kusakasaka mwayi wa ntchito. Nthawi inake ndikuyenda ku bypass kumalowera ku gateway. Limaendera zonse tsiku limenelo kuti chilichonse chochitika chichitike chimene ndikufuna ndi ndalama. Ndikapanda kupeza mwayi wa ntchito, munthu akandifusira ndilola pompopompo ndipo akandigona ndipatse ndalama bola ndipeze chakudya cha mwana wanga, komanso ndikombole foni yanga kuti mwina ndipeze mwayi wa ntchito pa laini. Ndikuyenda galimoto ina yake inakaima kutsogolo kwanga kenako. Anayimba honi, ine ndinayipitilira. Anayimbaso honi, ayi musapitilire ndayimira inuyo, ine ndinabwerera. Ndinafunsa bwanji akuti amuoneka zoti mwayenda mtunda wautali, ndiye ndifuna zoti ndikunyamuleni. Ndinavomera, ananinyamula, anandifunsa mukupita kuti nawuza chilungamo. Ineyo ndavutika ndavutikitsitsa. Ndakhala ndikusakasaka mwayi wa ntchito koma sindikuupeza iyayi. Panopa tsopano ndikuyendera paere paere ndipeze mamuna agonane nane andithandize ndalama ya chakudya mwana wanga asagonenso ndi njala lero. Tilikale ndi 2 days osadya. Bambo achanena zoti oh, chabwino. Ayi ineyo ndakondwera nawe chabwino, ndigona nawe komanso ndikupatsa ndalamayo. Akuti zimenezi ndi zimene anayankha mzibambuyi. Bambo achanalonjeza zonna zoti akufuna anditengere malowena ake. Ndipo tinayendadi mtunda wa udali kumene tinkalowera kuja tinabwelera tinambolowera ku 6 miles, kenako tinatenga nsewu wabunda, kenako tinakhota chapapo ndamali yapo kulowera nsewu wopita ku ngala yapakamwa. Kenako ndinaona kukhota kuchire kwina kwake, sinafunse kena kalikonse. Kenaka anayima pena pake nkunena zoti tayambo ndigwiragwira. Nthawi imeneyi maliseche yawo anali pa mtunda tsopano, anavula mbali modzi nayambadu wagwiragwira. Kenako tsogolo kwathu kumabwera munthu. Kenako akuti ah, uyuso ndi atisokoneza. Anayilizanso galimoto nkusuntha pang'ono kudutsana ndi munthu uja. Kunali ndithu kumaminda kuchire choncho. Kenako anandiuza pitiliza, nayamba kupitiliza kumagwiragwira. Anandiuza zoti ndi yamwe shafti. Kenako namba kwa yamwe shafti. Anandiuza ndi yamwe pa mimba munkhosi komanso kukhwapa, komanso zindiyamwe timabere tangati. Ine namba kupanga zimene zija. Zinthu zidafika pa climax ineso mpaka na nanyowa kufunitsitsa ndithu ata ndigona iwowo. Kenako anandiuza zona zoti usasiye komanso usachepetse moto. Chimene ndinachepetsera moto nchoti ndinkafuna zoti andigone fueneso sindinali bwino. Kwinaku ndimayamwa, kwinaku ndikudzigwira kumaliseche ndekha. Abambo kachanena zoti apa pandatsala pang'ono kuwazira, limbikira mpaka na ndiwazire. Ine ndinalimbikirade pamene paja moyi fera, koma kumbukira ndibambo asapesa zosese sikuti ndimapanga kuti ndine hule yayi, koma ndimapanga kuti ndipeze ndalama yoti ndijetsere mwana wanga ndije ine mwini komanso ndikaombolere foni yanga. Kenako anandiuza ndatsala pang'ono kuwazira. Ndinapitiliza kuwayamwa kenako mpaka na anandithira mkamwa. Atamaliza kundithira mkamwa mucha, ananena zoti haba asinawa moke tenti zibwererani tinanya moka nkoma bwerera kena wanamba undifusa mafusa mbirimbiri kena wanamba undinamiza nkhani za mbirimbiri ai neso ndikufuna funa wanchito kwathu chifawina anacho kandi anatsala mmodzi komando tikakulemba nchito usadzaonetsere kunazoti wendine tinakumanako ndi mafuno bale wabwino basi ndipatse nambala anani patsa nambala pofika pa 6 miles tsopano kuti andisiye anando zatapisa ntumba anapisa ntumba nkutulutsa ndalama nkunduza tawalinga ndalama iso ndidziwa nsonga ndi kukwana 1000 kanali kachenji kaya ka ku shopping mall sindikudziwa ine kuwelenga ndalama ijenali 960 kwacha yoka basi akuti ndalama imene ndatsala nayo ndimene iko musadandakule fone ndalenga fone namba yako ndikupatsa mwayi wa ntchito ine ndimagwira ntchito ku Capitol Hill komanso ndine munthu woti ndine wa Adventist sindikakupange chipongwe ineso nawuza ineso ndine wa Adventist izi nabangula nyimbo pamene paja za seventh day nangoti a Christ kena nara bazora kundi siyadi ndi 960 kwa chaija yoka basi ndalama yote sindinga kuelelesa kuchoka ku 6 miles kumabwerera kwa anthu yayi ku bypass kena ndinaye ndakandrama kacha kusunga kuti chabwino ndikangokulaka huko mani kuti ndikapheke phala la mwana koma kunena chilungamo zinandi wawa sizimende nkaembekezera yayi nagwira nyasi chifukwa chonena zoti umphawi wandipanikiza komanso ndili mavuto remember sinafune nkomwe kupanga bodha mwana wina aliyense wa munthu koma ndi masaka saka ntchito koma ntaona zoti tsopano zikundivuta ndipamene tsopano nango chivomereza kunena zoti basi wina aliyense andigone bola ndipatse ndalama ndiyendera paere zimenezo ndizimene zidandichitikira bambo asapesa so tempo langa ndilakuti ndikufuna abe mwayi wa ntchito ngati wina wake ali ndi ntchito kwina kwake kuti akhoza ndipatsa mwayi thandizeni koma chibwana chimene ndinapanga sindzapanganso azibambowa amatengapo nyengo zathu amangotengerapo advantage Wane, ndakhumudwa ndi bambo uyu ndi wankhaza munthu woyipa ndima. Munthu wavutika, sungati munthu wavutika nkupitaso kukampanganso chipongwe, ukukunkulakwa. Izi zindi nkhaza kutengelapo mwayi. Musamale ana inu achitsigana. Azibambo amayenda malisani otsekula kale, amayendera paele, makamakazi mambodwa lawa. It's easy kukupwetekani. Makamaka mungangofotokozanso vuto lanu, ayi ndithu. Mudziwona anthu amene mungamasukire kuwafotokozera vuto lanu. Ena akamva vuto lanu amakhanga kuti akuthandizani. Makamaka mapebe mama nonse. Wina aliyense amangobwera ngati kuti mwana uja. Anthandiza inu mugodoke akukonde nike nako akusiyeni ndiwoche pamene makukonda nochoka pasi pa ntima komanso azibambo andalama sikuti tidzakhala mphawi mpaka nakalekale feyo iyayi mutatithandizako nthawi ina kungotithandiza osayembekezera kena kali kosaini return sikuti mungalakwitse kapena mungachipe kapena zingatani iyayi onani mwana uyu mwanseteketsa kukwapa kunseteketsa pamimba kumuyamwitsa shaft mpaka nakumuwa zila nkamwa ekena kwakusetekeni nkhusi yakuyamwini mabere yakupangeni china chili chonse nkumpatsa 960 kwacha yoka mwana akukudandaulirani kuti ndakhala masiku ndithu osagona ndipo ndikukasaka ntchito sindifuna sokupempha munthu koma ntchito ikasowa ndiyendera paere mukanakhala wanzeru inu mukanangotenga ndalama kumpatsa mwana uja kumuza zoti bwerera basi kapena kumpatsa link ya ntchito osati kupita naye kuchile nkukampanga chipongwe chotelo chokena kunkumusiya wani atsikana ndifuna ndikupempheni kuti mukhale ndi mantha it's better kumapanga date boyfriend won na zoti ndi size yako tsiku lina lake azayiphula dhani azibambo amene ndapa banja kale oyenda malisani otsekula kale amene akhoza kukupwetekani kukupangani nkhaza nkukusiyani pana udandaula kuti sakudziwanso kuti ali kuti chifukwa sadamuimbire so chingakhale phone kuti angapa nge trace yayi nkhaza zimenezi ndi chifukwa chake tinabwera ndi program yapa bwalo kuti mudzidzi werengera nokha mudzidzi mvera nokha mudziona makomenti anzanu mudziona mavuna amene anzanu akumana nawo kuti mudzipanga chisankho choyenera musadzanene kunena zoti bambasa pesa anatibizira ndikupanga izizi kukukondani komanso for free I even struggle kuti ndipeze data yoti ndipangile post nkhani zapanopo pabwalo chifukwa chongo kukondani chabe chifukwa ineso ndadutsa munyengo yowawa tsiku lina nkadzakondwa bwinobwino nzagawana nanu akuti nthandizeni mwayi wa ntchito ndizimeneye akupempha tikunena pano nzathu akuvutika bambo wampanga nkhaza azibambo nonse amene mapanga nkhaza ana achichepere tsiku lina tidzakumana maso ndi maso pabwalo nkhani ndimeneyo koma tisamale.